Babalao. Tela ni zakawa ya jima yo nam. baba na shoga mahenge machula unafiat
baba lao
mbasha.